abalandelayo. Nizobuzana ukuthi what hit the church. We did not meet for nothing. Kone zinto ngenkathi sifika beyikhahlelwe emzimbeni yethu ikhisha. Kukhona izinto ezifakwe emzini yethu phansi sakwasa. Uzofika inhlabathi iphendukile. Uqale ukuthi kumbe bani kanti sefila izulu lakamasha. Lakumba yonke into ezisethu. You cannot tell me what is Sibala. Let's apply anything to reject. We're not a nation of rejected. Last figure corner, even if we don't qualify, the heavens makes us qualify. Jesus have mercy today. Was a call of verse 1. Jesus.
Exodus chapter 2, verses 1. Ukuzalwa kuka Moses nobutsha bakhe.
Yeah,
was. Kwaphuma umfo wendlu kaLevi. Wazeka intombi yakwaLevi.
Yeah.
Wamitha umfazi lowo, wazala unyana. Wambona ukuba muhle, wamfihla inyanga ezintathu.
UmLevi uzeka umuLevi. Kwakhulena kwisizini la kuvinjwa khona inzalo. Ayithi yakhumbulisa lo chapter 1 bevinjitha. But in chapter 2 inzalo ayivaleki. Asilindi kuze sifike chapter 4. Immediately chapter 2 kune proof ne evidence yokuthi noma ku chapter 1 bangayivala into zakho kodwa chapter 2 lezo bebeyivala kwanizo
bakhona.
Angazi ngishumayela phi ke, angazi ngishumayela phi enajela ngabe sebeyahlanya
manje.
Nana woza
wathi akuba engasenako ukumfihla wamthabathela umkhombe wemikhansi wawutyabeka ngebhitumene.
Lalela wamzala wamkhulela base kwavuka labana abathe enkosini basaba uNkulunkulu itim. Noma esezala bangambona ngoba basaba uNkulunkulu ngokusho kwabo. Wamzala lo mntana wamfihla for 3 months. Angazi umfihla kanjani umuntu for 3 months kodwa wafihleka ngoba khona iy'nto zakhe abanye abalindele ukuthi bayibulale kodwa uNkulunkulu uzobavala amadlebe okuthi noma ngabe kuthiwa seziyakhala bangaziswa. Ngobani? Ayifihliwe lengane uMiriam kodwa ifihliwe uNkulunkulu. Wena ucabanga ukuthi iy'nto zakhe ezinye abantu abakhahla bayakhala left right and center balahlekelwa izinto kodwa ezakhe ayilahleki. Azifihliwe wena, zifihliwe uNkulunkulu. Abantu balahlekelwe yimisebenzi beretrenchwa 2020-2021 kodwa wena usasebenza. Awufihlwanga iqualification yakho kodwa ufihlwe igrace evela uNkulunkulu.
Wawutyabeka ngebhitumene netywina.
No. Lalela. Lithi iBhayibheli. Wawugoba. Wakha ubasket ngoba uyayibona ingane na 3 months. Isekunzima ukuyifihla. Wakha ubasket. Maye wakha ubasket mama. Lithi iBhayibheli. Wasebenzisa ipapras. Ipapras. Isihlahla. Zekhaza kathandeka. Umuthanyana mamdata ozwana namanzi.
Amen.
Ngoba vele uyazi ukuthi ngiyoyifaka emanzini.
Hey.
wakumuti ozwana namanzi okazi ukuthi uhlobo lesihlahla nomuthi noma ungahlala emanzini amaningi awufi kodwa bona lokho uyahlala
Ilana
Sofisa, blow the horn, God, wrong. I need to make it.